Okay, let me stay here and watch. Yani anacheka kicho kingine hapo hata ujui.
Isiwe chanzo marafiki wakakuchochea ukaniache kisamika puku. Ukaniacha kwenye dhiki na checheme ukaniona nisoa hivu. Ila manivumilie haya mana tulikotoka mbali.
Mix and master by Phil.